Abi Samosha eye Kentucky Teko Suru a wotoso mi nu gamanche wono ena woba ne dom ensu edi animu a ene gamanche fo anase gamfo nso se wono nso wo amamere ene amane a wono nso eba no ma beda na di ekwanso nko so kra edi ache na monhwe santena ato fita a chenche wo mo no mo so adoma no o mehwe kakra na ye nto ato Afonso amamre no efe akono sori atiame poma ekurukura womwo edoma etu santi di animu ansakra na kinteki e take osuru awotoso ni no ye gamanche no wonu opi na na otimi se Ghana ye wo adze oye eba amamre dia ebia obia e won so ne ne dia akono yi pa e kinteki e take osuru awotoso mi no wonu ena opi awo ba ne ntuma efra no 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 eye fufu eni tuntun nyinya ha ban ena egunuko mu ena yede aboa nwoma ede ayecha ehye ohene yi ohwa na nyinyi mu a onse danye obi a wanyi npi ewo hono mu a ababunu su kakra ewunu mu a enye asempoto ye wose obi nso se akode a ese akotade a odi edi nanima nyinyina eye amamre ene amane a yenu anom gafo yi ombe dane dia ene wonom so die no edem sonko ewo ehonom
I got it.
I was for a fena Kentucky take us to Otosu, you know, Gamante, what you made in Asia, Uswa, na, and intimate to Rawa Modi Carban Womu, in Chepe, and Osha, Kentucky take us to Otosu, you know, Waba Abba Betna, a one. I did a dance one crying for no, Ninya Habai, a Biabun Sena, a Bida Womuku. I for an idea, a mamma, any a man, yea, a behoo be pa, cuckoo, and a be I a sink contain a binum I see me a artisan in tutu, and you see a free air by way a gaffo, one of the umbed than a dee, a one was ya, and yet not more my young free ha. Eno Asante kotoko ennyom na etwagu ho no no bonso ne ne dom frontom from no monso etwagu ho no gwenso eye wo madu no won mo so ye hu abrafo enyina edima aman hini binom ma revisa Asante kotoko hini wo aman hini babura dusia ene ebika no ho e ma won ba ntakra hini ono so ne so ne chefefefefefe ahina na no popo sese a won eguso a won mo e wo so a ebi ya ko chem ekura wo mo ene ade a edi Asante hini enim akwachem ne kura ayese papa no eno no no na the eyes and takra no no na me say eye abo bia ne hu pa a wo ngro mu ne takra na yetutu a ye dia ye ne ye ahemi nananom bo mu kwa na wo nu kura sa ade ya wo bodi wo so e de kire opemso osunfo osei tutu Asante ne yetuni ne hu hu a ehu ene ne mudura eyo eno no no ti da bia oba wo bo so ebibia ni mu aye wo so ono kwa ene wo hene mprempre Ghana had ye, Ukuta, Sa, and Takrebia, Yawusu, Edwin, and him naturally Ahu, Akukudro, Abudro, and me said ye, the new yam is it here, a horn. Sa and Sona, then I said, Papano, a chum, and also no, Caneno, and Nunana, a slap for Santa Slap for, or more Eddie Cocon. Bonse, a branty, be Debia open so bar, Bonse, and I buy out Dro, Ninia Kaho, and the Akayan to me from Tuja. Bebre eka ho a ninna ekse tumi e edisante nanim na ebo no banye ye nim ne se so kra brifo bi ye na adwen se obedi bone a ahaba e kra timi twitwa gye dika so ano kra a che se enu opem so enim ewo ehonom ene Asante fo a wonom ewo framantam ha ebinum ahemfo bebre wonom so eka ho a won besia wonom ehne ene aman hene na na edisa twa wampem tepa man hene mehunu ewo honom ya hene a wo ye wo hene ba and we hear the pa, the who are also a one near my hini outdoor aka, nina eka, and no moody Asante in any ma, or modern air bed to medino, I say a hornmo. Asante, it is a no sensible, and I say jatanity, and that dear so, who said I need your friend attend, yet the two Acuna so my Asante etro etnaso, Nacunanso, and I a son of Abrani, Edi, and Nina, and to the Cafone, to the Buffo, and so the Asante Franca, and also, and there by a Asante Franca, Asante, and your mind a chum Asante, Pobono, a call a half full, a call a yamentifido, Framantem ha ye dine ye, Asante Bekaha, I just say a chum a cotogo, any ivory cusumina, Asante, a ye or maya, said you, and you crubia, said you near Frankano, a habamono, Sikakoko, and it into a nuni, and a picture with Santene, and Yaswana, a pakema or by. Asante hene ena eba ne yenhwe owoso no kakra wa pakani na metume ni na mhwema na wuse ohene ete apake mu ene se de wasi afa ne ho no enye Asante to a ejom no eba ewo ehonoma Asante frankaa ne yedi ka kan wasem ene ne edi ahimu no ahabammo no afei tuntum ene ye wosika kokko ene afei asante ahyenso de no eno so edamu a eno e sika kokko na enye asante chapra e wo no asante ne no no ene a enana ohene wafa ne papa 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 so wo hwe ne sa entia eye sika kokko a yedi ayenka wa hyehye no afei efi ne sa na bakko ba bi edi watch ebo na edi besi na ba chewo no so a good ni ene yedi abutu to so ikomu abie eye sika kokko ne che eye sika kokko ne ntuma anase kinti papa bi ahye da anyuno no a efra no no so no sika kokko na hosuo no e na edi akotene enguma ene opun so afa duwi pa ewo honma enye asem kotra ene amuye hwe de ekoso Santini, and this year Flapper came up, walk out now, walk out, and I say, Ew, honest. Abuja sawo hwe die aduya afei ena fronton from twene kafo woro nso irabunsu ene ne doma woro mu efri santimemu di opunsu achi no womu na edi agro e woro mu na sawo kan na de babunsu minse nifaso otoso miensa mienu e woro no mu ha na ofri minsa bonkum nso a otoso e miensa e woro no mu woro mu ena woro mu de asade ejine mu ne ntwene ne tabu Abusu ya samre samosha asante kotoko hene kro biyari fi ampasechi kotoko hene nono kuma pima apembeba Otumfuo Osei Tutu watosu minu abibiu nono asante mainyina ya era enono samre wano ena mohu se usimpiti mprimprim wasodie na woko na wode enchia chato eridomo na afiye wakra wano mokra na wadane ni na odie feed medina se ene bruni beka se medina aye colorful aye nyase mpitra ya for sabi afi na crop ya asante kotoko hene oyɛ aduru esu hɔ no mo yɛ nuanom Nigeria fo bia wɔn nso baaye ɛna mo nsɛ wɔn mo nso afade kama igbi ne ne crop fo mo nso ɛkyia wɔ so sisi ana fei ana asante kotoko hene akakuma bi na aduru no so na ɔno nso ɛbɛkyia na wadan nani ɛnwu sɛ pɔpɔ sɛsɛ no ɛyɛ aboa wo wura mu a ne hu yie pa ne ntakra Ghana hani wiase afa na nyina ni hu se bidi wahini bia anim eka sante ne ho wono ne aye ne ya ahene nananom wono mko a ena wono ekura sa entakrei e wo hono ma enye asem ketoa sentrofo brei na so se ne tie bia ye hene kondie e wo se ye di anim na ye kofa de brem titiru nyansapo kasamfoni so ye sana ne badwem basa se obehwe atra na so de wunya na ohwe ni nyina wi a ya fa toto ho na hwe quality no ene said ye enye me die chiri abakwasam nya abotre cheche nsem ni sa ena de ohreye no no na eti ana ye sane nyina o badwem ba kwa so e de mamu e wa hanu ti sante hene no no sa mi one wo chacha afei ena wodru ga manche so ai no so wodin sa e de abeto ensam e wo no mo e ma refi se sa me die le se dwuma die na ene de ba awie no
Sebedia kone bekwen bodi atwede na se kofinro ne ya bentima nyina ni mu ampata na wo yade ya